Sanibonani nonke emakhaya, igama uNokuleko Mkhwanazi uzonitholela izindaba zenza namuhla sihlwa ku-NTB News. Usetholakele umbulali kaNompumelelo Ndlovu ongumyeni wakhe uGeorge Bengumzuza. Ubevela namhlanje enkantolo njengomsolwa. Kanti usevele walivuma lonke icala ukuthi yini ukwenza ngokunye ukubeza nangokufa kukamkakhe uNompumelelo Ndlovu. Siphinde futhi sithole uThobani Mabasa, ongusomabhizinisi odume kakhulu, ukuthi ibhizinisi lakhe alikho emthethweni, kanti usebenzisa lona leli bhizinisi ukuqola abantu iy'mali zabo. Naye utholakele, kanti futhi uzovela inkantolo ngolwesibili oluzayo. Yilokho kwanamhlanje, ngiyabonga. Sizophinde sibonane kusasa ngaso lesi sikhathi. Nibe nobusuku obuhle.